Ilali elityelweyo nefihlakele phakathi kwentaba, kodwa eyona ngxaki imandla kule lali ziindlela ezimbi nezibeka abahlali balapha emngciphekweni ngamanye amaxesha. Abona bantu bava ulwamvila ngabantwana besikolo nekufuneka ngamanye amaxesha bahambe umgama ongangeekhilomitha ezilishumi. Le ngingqi ayinaklinikhi yokubanceda xa kukho imeko ezingxamisekileyo. Abahlali balapha bahlala benexhala lokuba kungabikho ziganeko ezidinga unyango olungxamisekileyo.
The road is very bad. We tried several times to talk to the government officials, but they don't respond back to us as a community, as a parent as well.
Isebe lemisebenzi yoluntu lityhola isixeko saseMbombela ngokungazigcini izithembiso zawo.
The municipality will, however, intervene and regravel and close all the potholes now that we are nearing the rainy season. But we are of the view that the province going forward must take responsibility and assist in all of those roads.
Kodwa ingekalungiswa le ndlela, uluntu lwalapha luza kuhlala luphila kabuhlungu.